tugende wali fenna enna musimba
emirala giri ku nebinya ku